Okay, nginenkinga la. Bothi ngiyaphisa kahle le lake khona sizozwana. Nginenkinga la. Kuna labo sisi laba. Abashadile, abanye sebashada o 2 years, 3 years, 5 years, 10, 15, however many years. So, babona ngamaringi, bashanga amaringi o 3 piece. Bashanga o 5 piece. Kuza ina o 3 piece. 3 pieces are of is outdated, man. Awusekho nje in profession, awusekho kustyle. Bashaya ngaboma 5 piece, bashaya 7, 9. Iringi uthola ukuthi kujwele umune and umuntu akasakwazisho nanokuthi umune ugobe. Nginenkinga yala bomama because bayitshela ukuthi bona bayibona, eyi sishadile thina, eyi imini fro, imini wife. And baba nenkinga uma ngabe ubabazi ephumele ngaphandle wayojola. Manje usuyafika usushaya ingane yabantu, uyayiqulisa, uyayilwisa. Mangake nje amavidiyo bafethu seniwabonile nje nina, iy'ngane zabantu ziyashaywa. Whether eyesikole, noma nje untanga wakho, noma eniyalwa nilwela amadoda. Ayikho into osuke uyilwela uma ngabe ulwela umuntu wesilisa. Ibhebhi nje into osuke uyilwela. Umuntu wesifazane, uma ulwela umuntu wesilisa, usuke ulwela ibhebhi. Asikhulumeni iqiniso nje, ngoba nami kwake kwaba khona isikhathi la ngangashaya khona iy'ngane zabantu ngoba ngangilwela lobo bumnandi lobo. And ubumnandi buyalwela, siya-understand. But lalela-ke mntakama, abantu besilisa kuthiwa baningi ngathi abantu besifazane. So njengoba abantu besilisa bebaningi nabantu besifazane, kuyasherwa. Ngeke ucabange ukuthi indoda yakho wedwa. Lalela, uma ucabanga ukuthi indoda yakho wedwa mntakama, ibhale. Ubhale nje igama lakho esiphongweni sayo, usho ukuthi umduduzi okabagezile, unhlanhla okantombukayise. Yabo into enjengale sizokwazi ukuthi hhayi untombukayise emkhize lo, asingasondeli nje eduze kwakhe. But uma ingabhaliwe indoda idlula iyashela indoda iyibonela intombi enjengami eyifakele iduku ngoba wena ulifake iduku ithande ithi hawu lento intombi ishele ngiqomeke mina. Ayibhaliwe ukuthi ekabagezile, ayibhaliwe ukuthi ekafikile, sengiqomile mina indoda. Usuyafika-ke wena usuzongilwisa-ke manje ahlukane nendoda yami, umyeni wami, ubaba kageli, ubaba kaboyi, ubaba owele. Asinendaba thina ngalokho. Nathi abethu obaba bey'ngane kade babeqonywa, kade babethathwa, kuphela kanjalo. So wena-ke usaqhamuka usakhalela ubaba wengane, uqhamuka usakhalela umyeni wakho noma indoda yakho. Wena ushadile noma ushadile, lotsheliwe noma lotsheliwe, indoda nje kwakudaliwe ukuthi izophuma ihambe iyoshela iqonwe nga-3 nga-4 nga-5. Ayikho inkinga. But here's the point ukuthi izoziphume indoda ihambe iyoqonywa ngaphandle, izoziphuma indoda ihambe iyoshela ngaphandle. Ngoba kwenze njani? Shuthi khona lo wrong osuke ukhona ekhaya. Wena into okwazi ukuyenza nje udodoma neringi edonkumune engakumuna usagoba, awukwazi shona nokubonda uphuthu lapho ngokumune lo awugobi. Wasukela indoda wacela ukuthi ithenge iringi, wena futhi oyikhombile leyo ringi ewu-9 piece. Ufuna nje u-9 piece baba, ufuna u-9 piece. Indoda isakhokhela iringi nanamhlanje 4-3 years later because ufuna uhamba nesitayela ukuthi leli ringi yami ingakanani. So here's my point. Ugijimele leyo ringi sis, awuyanelisi futhi indoda nasendlini, awupheki, ibuye emsebenzini, umajika nelanga, uxoxa iy'ndaba, uhlala ko-Facebook, ko-Instagram, ubhizi nje, awukho umsebenzi wakho. Noma okay fine, abanye bethu bayaklina, bayapheka, benza yonke into, bayibambe nje umuzi uqine, kubonakale ukuthi hayi umama uSimani bani ubambile umuzi uqinile. But bese kufika enkonzweni yasekamereni, phela lalela mntakama, inkonzo yasekamereni ibaluleke kabi. Iyona le eyenza indoda ukuthi ihlale, iyona le eyenza ukuthi indoda ikhiphe ama-pin number, iyona le eyenza ukuthi indoda ikuthengele o-Brazilian hair, iyona le eyenza ukuthi indoda ikhiphe nje imali iphake. Kuthiwa hayi bo, hayi phaka, hayi phaka uSimani bani, hey indoda kakazama iyaphaka, iyaziwa nje imthandani. Lalela, uma ngabe inkonzo yasekamereni i-right mntakama, sihlambe leyo ndoda ubokwazi ukuthi eyakho. Yabona, because ithola yonke into eyifunayo. Bambalana-ke sisi, especially nena enishadile. ngoba ngiyathanda ukuthi kuneyitayela ezamadimoni, kuneyitayela ezingenziwa, kuneyitayela ezenziwayo. Asikho isitayela esingenziwa kaMeron. Ngiyabona nje ngisathuma umdlalwane, ngisathuma umama umfundisi, noma bekuthiwa i-president of whatever company. The fact is that uma ngabe sekufika eKameron, kuyaphela lokho kuba umama umfundisi, kuyaphela lokho kuba i-manager yakhe emsebenzini, kuyaphela ukuba whatever lo stofi-stofi high class ozenza wona. Mekufikwa embhedeni indoda iyaneliswa. Athi uma ibuya nje ubabazi uba umhlangabeza emnyange ngena uba umbaquze i-pueblum usone khona sisi. Uyabona nje usone khona angabe sabuza ngisho izinto ey'ningi. Uma uqeda lapho kumqaqeni ubhuku uqeda ukushona khona wenza into yakho, wenza kahle into yakho, amanzi okugeza aselungile, whether nineshawa noma ninobhavu kwenu noma nigezele endishini, but sekuredi konke lokho, ukudla sekuphekiwe, iyayifika indoda ngisho athi phuma ukuyophanda, phela kuyaphandwa manje nakhona kusewumsebenzi lokho, noma kuthiwa iphuma yini amathenda enu laba bayaranishayo, wherever la iphuma khona indoda meyingena nje emnyango wena njengomuntu wakhe, akumenze nje kube mnandi ukuba sekhaya, kube mnandi ukuba sendlini. Angathi kade have a long day at work, ubhizi nobus john laphayana, iy'nkinga uyathakatha emsebenzini, kuningi okwenzakalayo emsebenzini, uxabene nosibanibani, imoto akusasebenzi, i-traffic ile. Mese sefika ekhaya, ufika ufuna ukuzophumula, he wants to come home in peace, he wants to come home relax, azi ukuthi okay I'm home. Yabona nasi sithandwa sami lana awusithathi umamazi khona usekhaya. Yabona angathi engena yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye wine, we pretty much just get on the man's nerves. See, I turned and said, as I should make this to you, you get on my nerves. You get on my last nerves. You're annoying. Is it pulling though? The pulling shy is tough, but it's in the extended sending. I don't want to come home to a nagging wife. I don't want to come home to umuntu uthi ngiyanyenanjeke ngiyolelenje ngokuthi ukuthi qina mntakama enze indoda mephuma emsebenzini ikujabulele ukuba sekhaya yabona udonoswe futhi yadonoswa ikhonzo yasekamereni lokho elithi nje ayi mina ngidr stali nje ngenze nje idr stali mina nje ayi balela-ke ngoba le dr stali ongafuna ukumnika yona guess what uzophumela ngaphandle nangupinki nangumbali umbali yayithanda idoda isibali pinki yayithanda idoda isibali indoda izoyibonela intombi isheme hhayi zishe ngadoda isibali yenze into engakaze yabona izwelo boba umnandi khona umama la oyeke akhulume engayidwenyi angezwa nje i-tape nyana khona wangisendela umngane wama wangisendela i-tape nyana uthi lo mama ekamereni nomuntu wesifazane kuphela ukuba usithuthi kuphele ukuba i-model C kuphela ukuba umzalwane kuphela ukuba umama umfundisi ma usekamereni nendoda yakho usekamereni nendoda yakho imlenze phakame endodeni ikhali indoda ikhaliswa wena nolimi nje uyigijima ngolimi ikhaliswa wena indoda nje uyigijima ngesandla nje uyibuza uthi yabona uyiputaza yini ithi uputaza whatever you call it yabona phathaphatha imlenze ibheke phezulu hhayi ukuthi thina kuphela abantu besifazane kufanele siphakamise imlenze imlenze yendoda iyaphakama uyigijime nje ngolimi unalo layini lo olaphaya phakathi namabhola ugijime nje ngomlimi umntakama ungahlali yabona and enye into thina esike siyibuke ukuthi akukhulumi abantu abaningi abakhulumi ngocansi muke nje waqala wakhuluma ngocansi besobathi abantu bacabanga ukuthi ungcolile umsebe excuse my language but umsebe ungcolile unokloyi ukuthi 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 but we fail to realize ukuthi ucansi into emnandi kabi into enhle yabona into edalwa unkulunkulu ukuthi uzolalwana Yes, on a Bible. Zalanani, nani. Zalanani, nani. Yabon. Kuzo zalona nanjani, unalualananga. Aslanane, uzalane, sani. But, lelo vesi, ntela nandizwe gabi. Lelo vesi, siwe, lavanda bashanti. Anyway, ashanti le sonto. Banye batu shanti la, banye batu kuzila, banye ba engaged, banye yaboni, lobola, wara wara wara. But the point here is, Anelisa indoda impendulo. Yabona. Ithi noma iphume ihambiye ngaphandle. Iphume indoda ihambiye ngaphandle ngoba ihala. Ngoba iyindoda. Hayi iphunyiswa ukuthi iyalamba endlini. Hayi iphunyiswa ukuthi ayanele. Yanelise. Futhi noma kuthiwa iyabuza, ababuze nabangalibonfezo. Ngoba phela uMadam uright kanje kade kanje yini. Hayi bethu kukhanga nje wami nami lova, yabona nje, yabona. So make sure bantu besifazane, Moses, dunusa mekuthi dunusa, yabona. Ungasabi dunusa. Fine, kwesinye isikhathi phela nalezi zinto osize abalingani, khona ukuthi uzothi uthi uyadunusa, yeyi, udunusa uzoyikhala la emqaleni. Uthi usabusathe, yeyi. Uze ubuhlungu angakazi uzubuze, ubuhlungu obungaphezu kokuthi uzale. So, in those situations, they understand that ukuthi okay, khona ezinye izimo esingasizi sikwazi ukuthi. But find a way. Uma ngabe ukuthi awugijimi ngolimi, awukwazi ukuyikhotha indoda lapha phansi. Uma ngabe ukuthi awukwazi, yabona. Make sure ukuthi okay, ngoba wena engeke nje mina ngize ngiyikhothe indoda, ngeke nje ngiyisakhe indoda. Ngoba awusakhi-ke mntakama, awudunusi. Ungavele awusakhi, awudunusi, awugiboli. Kanti umsebenzi wakho yini? Ufuna ulokhu uhlezi ubheke phezulu nje wena, usuwazi baba nempandla, ujika phezu kwalokho futhi uzofaka lamawigi, lamaweave, ngoba ufuhe le mpandla ukuthi uhlezi ubheke phezulu kwisilingi. Indoda fanele naye ikube kube iyona nje ebheka phezulu kwisilingi. Ibheke kwisilingi mntakama indoda. Kungabi nalutho. Yabona into engishoyo. Asizameni ukuthi sibajabulise obabazi. And then indoda njengoba kuDisemba bazophuma ababhonasile. Wena-ke sisineringi yakho ka-9 piece. Lindela nje istresi. Lindela nje ukuthi ubabazi uzomgcina ngomhla ka-2022. As long as ingane ithengele uChristmas wagross endlini niyeke kanjalo-ke ngampela ubabazi. Akusalayo uwenzile umsebenzi wakhe ekufanele awenze ekhaya. Musukulokhu uhambe ulwisa iy'ngane zabantu ukuthi indoda yakho, indoda yakho inini. Ukuba indoda yakho ngabe uyayenza lento ekufanele uyenze njengomuntu wesifazane. Ukuba indoda uyanelisa ngabe ayibambi, ayihambe ifuni, ihambe ibheki ikhethi, ihambe ibhoke, ifuna ukudunusa, ifuna ukubhekiswa phezulu, ifuna ukuthatha, ifuna ukudlalisa amabhola. Ngoba kuyadlalwa ngamabhola abantu besifazane. Uthi ukwathi nje kancane, uthi nje ukwathi, wadlalisa nje kancane. Ungathi uyaxavula ngoba phela asensitive. Ungathi nje, gijime nje ngolimi okungamuntu. Ijabule indoda kube mnandi. Yabona lento engishoyo. Nawe uzophelelwa yi-stress. And once wathinta loya layini, kuphuma ama-pin number, ubona ukuthi uthengela ama-Brazilian hair, emama ukuphi. Ngisacela nje siyodla i-lunch. Hawu. Ngiphekile nje baba endlini, uyazi uzodla i-lunch uma uphuma emsebenzini. Ngcono nje uyabona kube yithini esiphumayo. Ifika indoda nje, ubona isifika iphuma emsebenzini. Or because it's a whole year, I think that it's a whole year. It's a whole year. I was familiar with it. I think that's how it should be adjusted. If you want to fight them, seven zero girls is beginning to die. That it was obvious. Cut. If you're in the bed, you're a counter like a phone. You're a little phone. I hear you some phone. Nobody will look busy. Continuing to make this one ring. You're putting in the We are a ladder. I think that I found no book. Uma umuntu wesifazane nje othanda ukulwa ayizwani nalokho. Hlalisa amabhola wena udunisa usubaba abheke phezulu umkhothi umenze yonke into uzombona uzokwenzenjani. Uzohlala la ngaphansi kwekhwapha lakho abe la. Ngobani walelisekile and indoda iyakhala. Uma ngabe uthi awukwazi uzwiyiza indoda ikhala umbele awumama ikhale yabona. Hayi kuthi fanele kube kuthina kuphela esikhalayo. Maybe baby, cha. Na yo family khale kanjani namadoda khale swana njani angakhali. Na abantu sasazane siyachana lithi ukuthi sijatshuliswe. Khezi nethwa awuntu ayushayile kamnani. Awusifo ayashaya. Parele chukude tshwa hawe mauno khakha. Yabo ikhali ngokisho sami ngoba ngokhakha wami. Ikhali ngisho tshoba ngabaya phuma baya ngaphandle yabayojola bayokwenza ini. Simkhosi simgijimisa simdumisa simphelise phezulu bese uyakhala.